emenike onyinye
onye akpo onye aputa ebe onye anọ ya bi kpọta onye ọzọ replace onye ahụ immediately
chukwu
usu ya ga adro
chukwu eke zo ba tiere igba na efo bi sibe eze chinazo samuel chukwu nwike ada chukwu ike chukwu chede mma ihe a na-achọ prince na-enye nnọwalom chide ebere ọnụ chukwu chi na-emerụ somto chukwu chukwusen ihe achọ progres gift
ndị anyị na-akpọ ụmụaka ọ bụa ndị nne nwaanyị ya bịapụta n'ebe a hapụ na ụmụaka apụtazi
aụkwan
ọ bụrụ na abaghị
ahụ chukwu ibe
ọ na-agụchagwule
somto adị nnụ chinwe ike okolie chiamaka ọbadị ya ema asọba nzube
chukwu
ebuka obi agba ọsọ chi emeli ejezie
Are they complete?